ka nu pa o wai pi o wai na wai e hanai mai ka honua I laila ho I au e ike ai I nā wai mahana o hakalaua me hi I lawe He aloha, he aloha ka ina o umi aliloha He aloha Waipi o pāea ea Ai ai ka nupa o waipi o Waina vai e hanai mai ka honua I laila hoi au e ike ai I nā wai mahana o hakalaua me hi I lawe He aloha, he aloha ka aina o umi anuoha He aloha Waipi o pāea ea He kahe ana, kahele ana, nā wai wai loa O wai makawai, nui ko I awe me anakahi Au mai ana I lalakea Ma e ele kukino I ka mai oru oru He aloha, he aloha Ka aina o umi aloha He aloha E kahe ana, kahele ana, nā wai wai loa O wai makawai, nui ko I awe me alakahi E au mai ana I lalakea Ma e ele kukina I ka wai olu olu He aloha, he aloha Ka aina o umi aliloha He aloha Oh